Kua puta te whakatau I te kāwanatanga kei te utaina e rātou he tikanga hō ki runga I ngā tākuta manapou o te motu. Me mātua re hita rātou katoa I o rātou ingoa ki raro I te ture Health Practitioners Competence Assurance Act. Kia rite ai te tikanga o konei ki te tikanga pēnei puta noa I te ao whānui. E hara tēnei te kōwhiringa mā rātou ara me mātua mahi rātou I te mahi nei. Ko te whāenga o roto I tēnei tikanga hō nei kia kounga, kia hiranga, kia eke te mahi anga. Ngā tākuta manapou ki te tino taumata. Hei tā te minita I ngā take hauora a David Clark, kua roa tēnei tikanga hou e whakaaroarohi ana.
Currently there is nothing to stop someone setting up as a new provider, providing services and claiming that they can provide full emergency paramedic services in New Zealand. That's wrong. We don't allow our doctors and nurses to practice without registration. This is the appropriate way to make sure that New Zealanders have that confidence that we have a profession in place that is able to do the job that we know they do every day.
Ka mana tēnei tikanga hou a te tuatahi o kohi tātea a ko tōna uara I tōna tau tuatahi ko te kotahi irakati whā miriona tāra.